ngo hari manza nyinshi leta y'u Burundi heruka gutsinda muri zo mbere ngo harimo urubanza amashyirahamwe atoyegamiye mu bya politike yitwariye igihugu avuga ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yitoje mu kiringo cya gatatu bitemewe n'amategeko ibi rero ni bimwe mu bishikirizwa na Kayobera Nestor umuyobozi mukuru ajejwe gutunganya iby'imanza mu bushikiranganje bw'ubutungane hari mu kiganiro n'abamenyesha makuru
ubushikira bw'ubutungane ukubahiriza iteka n'iteganyo by'igihugu no gushingura ikimango cya Repubulika y'u Burundi bagomba kumenyesha abarundi n'amakungu ko buretse kunezerwa cyane n'ingingo za sentare y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko iherutse gufata urugendo rwa gatatu n'irya kane Kigarama uyu mwaka mu mazi ibiri iyo sentare yari yashyikirijwe n'amashyirahamwe yigenga hamwe n'abandi bantu ku bijyanye na nukwitoza kwa yenshi bareho Petero Nkurunziza mwaka 2015 ndetse n'urundi rubanza rwari rwerekeye amashyirahamwe yari yafuswe burundu n'ingingo y'umushikiranganji w'intara yo hagati mu yucu Burundi nkuko mubizi kugeza kwa 2016 ukwezi kwa 2015 abansi b'u Burundi baragerageje gutemaga inzego z'igihugu ari naho amashyirahamwe y'igihumbi yavuye yitura sentare ya Afurika y'ubuseruko kugira ngo yerekane yuko uko kwitoza kwa yenshi bareho Petero Nkurunziza mu kiringo cha 2015-2020 cyari gihonyanze bwizwa shingiro amasezerano ya Arusha ndetse n'itegeko rigenga umuryango wa Afurika y'ubuseruko ku rundi ruhande amashyirahamwe atanu ategamiye atarebye ibyiciro bya politiki yarahagaritswe n'ingingo z'umushikiranganji ibintu byo hagati mu gihugu mu nyuma yuko amaze kwivanga mu bya politiki no kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu no gusenyura inzego zitewe n'abanyagihugu ayo mashyirahamwe nayo nyine yavuguye yitura sentare ya Afurika y'ubuseruko kugira ngo asabe yo sentare kwevuga yuko yinkuye y'umushikiranganji ibintu byo hagati mu gihugu iho nyanga itegeko rigenga amashyirahamwe yatigamye ibyiciro bya politiki ndetse n'itegeko rigenga umuryango wa Afurika y'ubuseruko ubushaka bw'ubutungane rero kuba itegeko n'itegeko by'igihugu no gushingura ikimango cya leta ndetse n'abashingwa manza ba leta y'u Burundi muri yo sentare ya Afurika y'ubuseruko baraye bahimbaho cyane n'izo ngingo zibiri z'iyo sentare ya Afurika y'ubuseruko ingingo imwe yafashwe itariki zitatu z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka n'ingingo yo ku itariki zine z'ukwezi kwa 12 nyene uyu mwaka kubera yuko izo ngingo zije kwerekana by'ukuri yuko ingingo yari yafashwe na sentare yubahirizwa ishingiro yuko kwerekana yuko ukwiza kwa yenshi bwa Petero Nkurunziza muri 2025 kwari kubahirizwa ibizwa shingiro kandi gutaho nyanze iteko na rimwe ryaba n'iteko rigenga umuryango idose ya mbere rero iyo dosiye ya mbere yerekeye urunani rw'amashyirahamwe arenga igihumbi yo muryango wa Afurika y'ubuseruko aho yitwarira igihugu cy'u Burundi akitwarira umugwi Seni akitwara umunyamabanga wa Afurika y'ubuseruko asaba yuko iyo sentare yovuga yuko ukwitoza kwa yenshi bwa Petero Nkurunziza kwari guhonyanze amategeko ko kari kwari guhonyanze ibwirizwa rigenga umuryango muri iyo dosiye rero tubamesha yuko abo bitwaye bagomba kwerekana yuko uko kwitoza kwa nyicubahiro kutari kukwije amategeko ndetse kandi yuko ingo ya sentare ije kwaza ubwirizwa shingiro yari itandukanye n'ayo mategeko mu rubanza rwa mbere rero sentare yavuze yuko atabubasha yari ifise bwo guhindura cyangwa bwo gusesa ingingo ya sentare ije kwaza ubwirizwa shingiro ariko rero abo bari barushije ubwa mbere baciye bunguruza mu iyungururizo y'iyo sentare ariko rero ejo bundi itariki zitatu y'ukwezi kwa 12 uyu mwaka sentare yaraye iciye urubanza aho yerekanye yuko ingingo ya sentare ije kubaza ibwirizwa shingiro itaho nyanze itegeko na rimwe ryaba ibwirizwa shingiro ndetse ryaba ari itegeko rigenga umuryango wa Afurika y'ubuseruko muri iyo mpamvu rero urwo rubanza ruje kwerekana yuko by'ukuri ubwinge bw'ubutungane bukwiye guhabwa iteka n'itekane kandi ko sentare atabasha na buto yifise bwo gusubiramwo urwo rubanza rwari rwaciwe na sentare yo hejuru cyane cyane sentare igeze kubahiriza ubwirizwa shingiro twebwe rero nk'abashinga amazi ba leta n'ubushingangani turahimba turanezerewe kubera yuko iyo ngingo ahubwo tubona yuko ije guheraheza amatati yarajanye n'uwo kwitoza kubera yuko tubaza kuko rubanza ruheze cyo tubari ubushingangani bw'ubutungane kubaza iteka n'iteka ry'igihugu n'ubushingizi bwa cya Repubulika y'u Burundi twama gusaba dushimitse kugira ngo abacamanza bo muri Afurika y'ubuseruko na cyane cyane abacamanza bo mu Burundi abashingwa manza baba ba leta n'abashingwa manza bigenga abahinga cyane cyane abize nabari ko bariga by'amategeko barakwiye gutora urwo rubanza barurabe barusome kubera yuko bazosanga neza ku Sentare yasiguye neza ibijanye n'ubutandukanya ivyintwaro bimwe bita sabote pouvoir ibijanye ubwigenge bw'abacamanza bimwe bita independence of magistrature ndetse n'ibijanye n'uruhara rwa leta bimwe bita la responsabilité de l'état turabashimiye urubanza rugira kabiri n'urubanza rujanye n'amashirahamwe ategamiye ibishobora bya politique yafuswe n'ingingo y'umushikanganji w'intara yo hagati mu gihugu mu gihe yari amaze kwivanga mu bya politique na cyane cyane muri ya migumuko yo yatawe itariki 2023 z'ukwezi kwa kane 2025 ndetse na hamwe bagomba gutembagaza inzego z'itorero n'abenegihugu ayo mashyirahamwe rero uko ari uko ari atanu yahavuye afutwa n'iyo ngingo y'umushikanganji ni ishyirahamwe bita Force ni ishyirahamwe bita ACAT ni ishyirahamwe bita PRODH FOCODE hamwe n'ishyirahamwe bita RCP ayo mashyirahamwe rero yavuye yitura iyo Sentare yafite guseruko kuko kubwayo yavuga yuko ingingo yo gufutwa atari ingingo y'umushikiranganji ahubwo ari Sentare ari ingingo ya Sentare ifise ububasha ariko rero kubera bo bitwaye bisunga ingingo za 336 37 38 yiteko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 agakwego 11 yo kwa 18 ndamukiza kimwe cy'amashyirahamwe ya kabiri rigenga ukuntu ayo mashyirahamwe akora Sentare yahavuye yerekana yuko icyo izo ngingo zisunzwe atarizo na kare n'ababurana ya leta bari bavuze yuko izo ngingo atarizo zikora ahubwo ni hakuri ingingo ya 30 yerekana yuko mu gihe akeneye gushyira yuko umutekano utegereza kubahirizwa ingingo ya 30 ariyo icikora ijanye n'uko umushikiranganje ashobora kugira ingingo yose kugira ngo umutekano w'igihugu ugume utsimbatara muri urwo rubanza rero nukuvuga yuko iyo Sentare yaraye yerekanye yuko icyo abashingamanza ba leta bavuga ko ari cyo none rero yuko ingingo y'umushikiranganji yo hagati mu gihugu ari ingingo itahonyanga iteko na rimwe rya biteko rigenga amashyirahamwe atanu n'ibyiciro bya politike ryaba n'iteko rigenga umuryango w'Afurika y'Ubuseruko nukuvuga yuko ari umushikiranganji burahimba niyo ngingo ndetse n'abashingamanza ba leta baranezerewe cyane kubera yuko icyo bari bavuze mu gihe bariko baraburana na leta ari nacyo Sentare yaraye ishigikiye nicyo gituma rero twebwe mukababurana na leta dusabe cyane cyane dushimitse yuko abacamanza ba leta ndetse n'abacamanza bo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko ababona na leta n'ababurana bonyine bigenga ndetse n'abanyeshuri biga by'amategeko bakwiye gusoma uru rubanza kubera yuko bazobona neza ukuntu Sentare yavuze ku bijyanye n'ibintu byitwa la juridiction competente kubera yuko ku bijyanye n'ububasha iyo Sentare yerekanye yuko la juridiction bidasigura Sentare bishobora no gusigura n'umutegetsi wari we wese afashe ububasha cyo twari tubasabye rero yuko abacamanza abashingwamanza n'abanyeshuri botora ikopi y'urubanza kugira bayisome kuko bishobora kuba kuzobafasha haba mu vyigwa ndetse haba no manza babandanya baca twagomba rero dusabe abarundi cyane cyane abarundi ndetse n'abanyamahanga bitwara leta y'u Burundi ko bogira icyizere mu butungane bw'u Burundi kuko bigaragara cyane haba muri kahise kakure cyane kahise kubu yuko imanza zose zagiye ziburanywa leta haba hanze muri Afurika y'Ubuseruko cyane mu bindi bihugu yuko abo bitwaye bagiye bagiye atacyo batoye ndetse rero n'abashingwanza ba leta izo manza bakaba zifatamo neza turabashimiye amakosa ngo mubivuga muri tubasaba iki ikintu cyambe tubasaba yuko boreyuka mu butungane kuko abo bitwaye nk'uko tumubivuga abarongo ayo mashyirahamwe ni abantu basanzwe ariko barahondegwa n'inzego z'ubutungane bw'igihugu ariko ushobora kumenya coco abitwaye ntitwaye abantu hitwaye amashyirahamwe ntabwo hitwaye abantu ayo mashema rero yari yitwaye ku vy'ikiringo cyo twobasaba yuko bokomera intayishize nico kintu cyambe tubasaba iyo witwaye ugatsindwa ukunguruza ugatsindwa mu bisanzwe ushobora wemera intayishize bemere ko nyine ishobora yokwetera inkuru nziza yitoje muri 2015 yitoza bikurikije amategeko yitoza bikurikije ibwirizwa shingiro yitoza kandi bikurikije iteko rigenga umuryango wa Afurika y'Ubuseruko mwarabonye ko kuva mu kwezi kw'indwi uwo mwaka 2015 bari bagiye ubwambe kugira ngo basabe yuko Sentare yohagarika amatora urubanza rwaciye rusomwa umunsi umwe buca amatora aba barahebuzwa mu nyuma urubanza rurasomwa barahebuzwa barunguruje ubu naho baraye bahebujwe cyo tubasaba ariko mubivuga tubasaba yuko bemera intayishize hanyuma bateye mu Burundi abakurikiranwa bariko muri Sentare abadakurikiranwa nabo bakora ibindi bikorwa uti Burundi nabwo ikindi busaba ni iki Uburundi cyo busaba amahoro kandi nk'uko mubizi umurundi wese cyangwa uwo ari we wese arashobora kwitwara nuko ko ababitwaye uburundi uburundi ntibakurikira kubera babwitwariye baritwaye barushijwe uburundi nabwo bwashimijwe n'urubanza rwacitse ico rusaba cyose cyo yuko izimanza nuko twayivuze zikwiye kuba imanza z'akarorero kugira ngo abashamanza b'abarundi bazisome ko nibazisoma bazobona ukuntu by'ukuri rya sentare isigura ibijanye n'ububasha sentare zo mu gihugu zifise basigura ukuntu ibijanye na separation de pouvoir ukuntu ugwego gose rukora kwa ugwego shinga ntwaro ugwego kw'abacamanza n'izindi ugwego shinga amateka ukuntu rukora nubwo yuko rero tubasaba tusaba yuko bazisoma abashamanza bazisome abashinga manza bazisome ko nkuko tumubibona izimaza ageze ziburanwa n'abashinga manza harimo n'abarundi urubanza wa kabiri mubaziburana harimo n'abarundi bakurikira na leta bace bahungira mu Rwanda bagiye mu Rwanda barondera uburenganzira batuma baburana bacaje kubana izimanza babona bakurikira n'igihugu nico cyo tumubona no mukuburana no kurusha bashi barusha kubera yuko nta kuno kurikira na leta gucuzinda leta nico tubasaba nta kindi
ano kuvuga yuko atahari hano basiye kongumiza vyahetse
cyo novuga novuga yuko iyi sentare yafwe guseruko ivise ibisata bibiri ivise gitara cha mbere n'isa cha kabiri rugero baza kwa mbere bari barushijwe mu cyaha cy'ambere barunguje mu iyungururizo iyungururizo irusubiza mu cyaha cy'ambere kugira ngo se mu cyaha cy'ambere kivuga yuko gifite uburenganzira bwo gusubira mu rubanza rwa sentare kwazi bw'ibyashingiro kandi bivuge yuko ukwizera abanyamushobayiro kwari guhunyanza amategeko ubure sentare yarivuze yuko atabasha ifise kandi ivuga yuko urubanza rwa sentare rije rw'ibyashingiro ari urubanza rw'iteka nimba bazunguruza rero kumbure ntawe uzi ibyari byo bari kubararondera twetwa yuko urubanza rwaheze zese bavuga yuko nibiganiro bijaye n'ico kibazo bivuga ko rwaheze ariko nko mubizi abarundi baragoye cyane abandi baragoye ushobora gusaba abandi bantu bakoresha bakavuga ati murazoburana gushika mu burane no mu muri udahera